ngo August 9, 1956 amawaka angamashumi amabini omama adibana ayinyanda aya eUnion Building ePitori. Namhlanje omama nolutsha lwaseMpuma Koloni bathatha uhambo. Lukwaluhambo olathathwa ngoomama baseMpuma Koloni ngo-1956 bayoqhankqalazela umthetho weDompas. Luhambo lwesikhumbuzo, luhambo lovavanyo. Ekugqibeleni, luhambo lokwazi ukuba sivelaphi, siyaphi.
Mna eyayindenza buhlungu kuyo yonke le nto into yokuya kobawo uKhayengwe eTongweni. Bahamba bathi ngeli xesha kwathiwa imini yabo ifikile yokuxhonywa zange babuye mva batata babheka phambili banegwijwi abaliculayo bathi nansi indoda emnyama straightom nansi indoda emnyama straightom basopha nansi indoda emnyama straightom basopha nansi indoda emnyama
ngelo xesha babheke ntanje
nansi indoda emnyama
Aba bantu uqwele bangamagqirha babefuna ukungcuthekisa inhliziyo le yoba mawufe.
Ibulela le mini ndiyawumele ndisitsho le mini ka-1956 yoomama ababematsha besakuthe ndithe nkosi ndiyabulela nathi siyifumane ngani namhlanje sibe silapha nathi sibheka ePretoria sisakwenza laa nto mama ababeyenza ngo-1956 ndithe nkosi andikabhubha andikafiselapha ustedo ngelo xesha esenza izinja esinxibisa idombuku udombuku batho mama sisifuna idombuka sizozintsha ithiwe gaxa
nangeli xesha bephuma oomama uLilian Ngoyi, oomama uHelen Joseph, oomama uDorothy, oomama uKhanzi. There is a forefront zoomama.
I was born in the 80s. I think it was much simpler and easier then. So my brother was born in 76. That's my older brother. He's still racial about certain things. Certain things he'd say I won't understand myself. There used to be, I mean, toy toy all over. I couldn't understand a thing. I would see people running around in Chekisa Road, screaming, my eyes hurting. Apparently it was tear gas.
Today in age, you get into a conference where whites will be talking Afrikaans and they'll be saying, listen, we've been doing this for the past 100 years. They're just blocking the there's that just that glass window where you just think, okay, we want to get through. And they're just not letting, because they'll do our own Congress, yeah, emerging farmers, and you're thinking, how many years will we stick as emerging farmers?
And this ultim nas kulekilas ka kuleka and guy boni kulek. Difunu kululeka. Into kalafinaga lungs in kizyozi ni tanda bandu. Nizo kales ofisi. Sizo kuti kulimbuso. Nto ni kuwe. Sipetwe nguwe. Dao kale ndikon bagen gonjege. Si kululeki ili ma Afrika mahte. Pakamani ma Afrika. Masiya ambele ndela. Singena mikingri. Masiya ambele ndela. Somelele.